Eid Mubarak cho sani. Khair sab ne star ba. Wa dad dad. Nara Eid Mubarak.